TRS tunataka bomb. Tumeshinda TRS tunataka bomb. Tumeshinda TRS tunataka bomb.
Kwa hii gani, kukwea kwa hii hapa. Mawa tuwa siku ilo hapa.